Igama lami nguMelusi kaSikhosane. Namhlanje sothi sifunde futhi ngama fractions. Cha, ngiyaxolisa, asifundi ngama fractions. Sizofunda ngealgebra, i-trigonometry. Angifuni ukubona ukuthi nisasenami. Senzile ibalo ekuqaleni, senzile ibonelo ezahlukile. Sikwazi ukufuna sifuna ukuqonda kahle ama rectangle nama triangle lawa esihlale sisebenza ngawo. Kutrigo nometry sokuthi sikwenze amanye ama trig functions ukuthi usoka thoa simsebenzisa kanjani, angasiza kanjani futhi ukuthola inxazululo. Ngizothi ngidwebe nje laphayana i-triangle yethu, manibhekile ngenzeka ngathi iyaxaka, alibonakali iside elide kahle, but kodwa kepha sizosohamba nayo nizoyibona. Laphayana sine-angle yethu, angle point 63, angle point 63, 36, ngiyaxolisa, 36 radians, angle point 36 radians hiyo esinayo phambi kwethu. Sifuna ukuthola leya angle leya nayi. Nikhumbuleke ukuthi i-side elibhekane no 90 degrees uye i-hypotenuse yethu. Hypotenuse yethu uzoba i-square root sika 70 3. Yiso iyo i-hypotenuse yethu esothi sibe nayo namhlanje, noma sizosebenza ngayo noma siyitholayo laphaya kuleya triangle yethu, ngoba i-side or noma icala engifuna manje silithole yile la engilidweba ngoba blue. Khumbule ukuthi laphayana ku square root sika 673 i-hypotenuse yethu ngoba i-side elibhakane no 90 degree angle. Ngiyathemba lokho kulula. Nika nje imzuzwana nicabange ukuthi mhlambe impendulo singayithola kanjani. Asizameni ukuchubeka ke. Sina hypotenuse yethu leya. Ukuze sithole leya angle engaphansi, sizothatha ke i-hypotenuse yethu sisebenzise i-trig function. Nako kubalulekile. Esizokwenza ke manje ukuthi sithole impendulo yethu, sizosebenzisa lokhu abakubiza ama-trig functions, usoka thoa, ukuze sithole impendulo yethu. Sizombhala ke soka thoa, soka thoa. Sifuna i-engeli leya elapha okuyi-opposite. Ukhumbule ukuthi le engeli i-opposite ngoba ibhekane no 0.36 radians loya esinaye i-engeli yethu. So kusho ukuthi into esizoyikhetha laphaya yile emele ibe ne-opposite ne-hypotenuse. Sithola ukuthi usin uso uyatholakala lapha, u-opposite over hypotenuse. Usin wethu kusho ukuthi ke manje sothi angle ka sin 0.36 radians iyalingana nokuthi u-opposite over hypotenuse. Oku-opposite, khumbula opposite asikabi nesibalo, asikabi nenumber, noma asikabi nempendulo yakhe. Sizombhala nje njengoba enjalo, singaphecelezi ngesilungu bathi mystery, akaziwa ukuthi ubani. Sithi over i-square root sika 73 lesa esinaso laphayana okuyi-hypotenuse yethu u-73. Sesifuna ukuthola ke manje i-opposite yethu, ukuthi opposite yethu ubani. Ngizoyibhala nje kahle ngiyicacise ninganibhayizisi. Opposite is equals to, noma ulingana nokuthi opposite wethu manje sesifuna opposite ulingana nokuthi u square root sika 73 times, noma phinda phinda ngo sin 0.36 radians. Akuzomela ukwenzeke, noma sizokwenza ukuthi uthathe i calculator yakho uzame ukuthola u sin 0.36 radians. Ngibalile mina impendulo, nyayazi ilingana nokuthi u square root ka 73 u sin point 33 leya. Mombala sin point 36, ngiyaxolisa, sin point 36 loyana uyafana nokuthi u-3 mase umenze nge-calculator, 3 times square root sika 73 over 73. Kepha i-calculator yakho izokunika nje ama-decimal amade uwenje phela okuzomele uwashintshe azokunikeza le mpendulo esinayo laphaya. Uye usine wethu loyana usine point 36 esinayo. Ngakho ke sizokwenza ukuthi zonke manje sesizozima sizozimultiply noma sizidivide ngo-square root sika 70, so masizihlukanise sisusanise ngo-square root sika 73. So zikhansela zonke, zikhanselane nge-square root sika 73, sibakhansele bonke. Esisala nayo impendulo manje, sisala nobani? Ngo-3 oyemiyedwa giqi. I-opposite yethu laphayana kule engeli ka point 36 radians u-3. So kulula ke ukuthi manje siphinde sithole i-adjacent yethu, so senze yona ke manje. Masichubeka ke manje sizothi ukuze sithole i-adjacent sine yethu leyana, ukhumbule ukuthi sesinayo opposite, sesinayo hypotenuse, sizomele sithole i-adjacent sine yethu. Kulula ke, kuningi singakwenza. Singenza izinto ezimbili, sisebenzisa i-trig function osokhathowa noma sisebenzise i-Pythagorean theorem. Ngizozenza zombili ke, senginikhotha ke, senginidlalisela. Kepha kokuqala ngifuna sicime nje laphayana, sizokwazi ukuthi sithole isikhala sokusebenzela. Sizocima nje laphayana, ungakhohlwa uma ukhona umise i-video uzame ukuthi uzenzele wena before ngaphambi kokuba uqhubeke uqonde ukuthi impendulo esizithole kanjani, uze unele kuze uma uyobhala ubhale izinto ezikhona. Sesofuna i-adjacent, singasebenzisani? Singasebenzisa i-Pythagorean theorem noma sisebenzise i-trig function? Kepha ngizothanda ukuthi sisebenzise i-trig function. Masibhekile ke nge-trig function yethu esingakwenza isokhathowa, yiphi lapho sikhona ukusebenzisa u-opposite no-adjacent? Mangicabanga kahle, u-tangent u-thoa u-tangent uye esingamsebenzisa ngoba u-opposite over adjacent. U-tan uye somsebenzisa u-tangent okusimthola ku-thoa. Sothi tan point engeliya yethu 63, ngizofaka u-a lapho adjacent wethu ukuthi sibone. U-adjacent yabo, adjacent i-opposite yethu nikhumbula u-3, bese maqeda u-a wethu or noma u-a wethu lena umele u-adjacent yena lo esingakayitholi impendulo yakhe. Yiphi enye futhi esingayisebenzisa? Ukhumbula ukuthi kuno cos, cosine. U-cosine sithola ukuthi ukukha kusokhathowa, sithola ukuthi u-adjacent over hypotenuse. U-adjacent over hypotenuse kusho ukuthi engeli ka cosine point 36 izoba u-adjacent over hypotenuse. Hypotenuse wethu oku-square root of saka 73. Nayithi ke ngibhalele nje sokhathowa laphayana, nibone sokhathowa. Nizokhumbula njalo, nikhumbula ukuthi silaphayana ku-tangent sisebenzisa u-thoa. Kuze sithole u-opposite over adjacent, sasebenzisa ukha u-cosine, sasebenzisa ukha u-adjacent over hypotenuse. Ake sisebenzise ngo-cosine, sisebenze ngo-cosine, cosine point 36 ukuze sithole impendulo. Sothi adjacent ulingana no-square root sika 73 times cosine point 36. So ulingana nokuthi square root sika 37 times 37 30, 673 times 8 square root saka 73. Khumbule moshaya i-calculator yakho uthola u-cos ka point 36, uzothola lwe 8 times square root of 73 over 73 esizokwenza ukuthi zizokhanselana mawu timesa lapha yana uz timesa zonke uphinde uz divide uzothola ukuthi ziyakhanselana zonke sisala manje ngobani sisala ngo 8 sisala ngo 8 wethu u 8 wethu ke yena lo o tangent u 8 wethu oh ngiyaxolisa o adjacent Naku tangent ke noma bese ngathiwa siyabuyela bese othola ngqamashi u80 loyana umehluko bongeke uze ube khona. Kuthi ngiyenze i Pythagorean theorem. Manje masinyana senginikhotha ke nginibonisa ukuthi iyenzwa kanjani. Ziningi imaths imnandi ngoba ayiphelele entweni e1, into e1 uyenza indlela eziningi ezahlukene. Pythagorean theorem ithi uma uzihlanganisa zonke lezi azizokunikeza i hypotenuse elinganayo so thatha u 8 squared loyana no 3 squared sithi kumele mawuzihlanganisa zilingane ne square root sika 73 squared square root sika 8 ubani u 64 plus square root sika 3 u 9 mawuzihlanganisa 64 plus 9 iyalingana no 73 kusho kona ukuthi hypotenuse yethu u73 okuyi square root u73 okuyi square root sethu si square root of 73 injalo ke asithemba ukuthi ni understandile noma niqondile sazokwenza amanye ama video asese khona so funda ngento ezihlukile sithemba ukuthi nizokuqonda nifunde ngokuzimisela kwa manje singathi ukuthi siyabonga